yale siyo yaweza Bwana anaweza
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 anaweza Bwana
anaweza
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 anaweza anaweza
Jehova ni mali yeso
yale siyo yaweza Bwana anaweza
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 anaweza Yesu
anaweza
anaweza Bwana
anaweza
anaweza Yesu
anaweza
anaweza Bwana
anaweza
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 anaweza Bwana
anaweza